Nitekano munezero nangerevyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye ijya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'Abanyamerika bari ijya nino ku mugabane w'Abanyaburaya ku mugabane wa Aziya bari ku mugabane wa Afrika muri South Africa, Kenya, Zambia, Uganda mu bihugu bitandukanye abari cyane cyane ngaha mu bihugu by'ibibanyi mu buseruko muri Tanzania mu burengero muri Kongo no mu buraruko mu Rwanda abari ngaha mu gihugu cy'u Burundi intara makomini mitumba ubucimbira imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana herereye mwese mwese ndabahaye kaze Fionda subscribe ni bukoresha ururimi rw'icongereza canke ni bukoresha ururimi rw'igifaransa fionda sabone hamura tujya ngahe buryo urashyonda no kwa kano kameze nk'agakenge amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho zoba uherereye hose kwisi amakuru agezwe kari karavugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi ibintu bibandanya kuyangara indyane ni zose mu mugambwe wa CNDD FDD uyu mugambwe urongowe canke utwawe na Colonel Reveriano Ndikuriyo indyane ziriko ziravugwamwo aho rero bari harimwo gucana canamwo hagati y'abategetsi bakomakomeye cane abategetsi bakuru bakuru muri uyu mugambwe wa CNDD FDD akaba harimwo ukucana canamwo bivanye no kutumvikana kutavuga kumwe no kutumva amategeko umukuru w'igihugu ariko aragenda atanga harimwo ugusuzugura no kutubaha umukuru w'igihugu Varisitonde yishimiye na cane cane ko Varisitonde yishimiye ari we muntu asa nkaho afise ijambo canke afise amategeko yose mu minwe ariko abamwe bakashaka kwerekana ko nabo bakomakomeye cane bamwe bati iri nikosa ryakozwe n'umuhisi Petero nkuru nziza aho yahise mwoko ku butegetsi hajaho General Major Varisitonde yishimiye ariko ivyongo byari byakozwe na muhisi Petero nkuru nziza yarazi ko azokwama ariho akaba imboneza yamaho amategeko akomakomeye cyane akaba ariwe yagomba kuza arayatanga mu mugambwe wa CNDD FDD ariko hakitwa ko hayoboye canke hatwaye Varisitonde yishimiye ivyago rero vyaciye bishika nuko uyu wari wagenwe nk'umukuru w'igihugu atagomba gutegeka wenyine umuhisi Petero Nkunziza yagomba kuba nawe ahari akamufasha muri ubwo butegetsi bwe yaramaze kujako ivyago rero yahise acikana yahise yitaba imana imana ihita iramuhamagara mu kumuhamagara rero ubutegetsi bwa Varisitonde yishimiye nk'umuntu ayagomba kuba ari aho ngaho nk'igi kanganyoni gishubisho yaciye rero atari karatanga amabwirizwa ngo yumvikane mu gihe ivyari kuzoja biravugwa na nkuru nziza abo bategetsi bandi bagomba kuza barahita babishira mu ngiro uyu rero babona ko umuntu uyu na nkuru nziza yari yamushize ko kugira ngo azoje amucamwo amubwire ico avuze cose gice cumvikana kuko ngo ubundi umuntu yagomba kusubirira Petero Nkurunziza yagomba kuba General Alain Guillaume Bunyoni niwe yaratahiwe kuja ku butegetsi bivanye nuko abandi bagomba kumusubirira Nkurunziza yari yarabagandaguye harimo General Adolphe Nshimirimana uyu yari yaragandaguwe ko kandi hakaza na Rajab Hussein uyu nawe yari yarangajwe atari mu gihugu uyu ndi rero wari kuri ugo rutonde rw'abagomba kuzogenda basubirirana kurongora igihugu mu mugambwe wa CNDD FDD yari Varisitonde yishimiye ariko ku bwa nkuru nziza yabonye ko ahisemwo Bunyoni atagomba kuza aramuha amategeko acahitamwo Varisitonde yishimiye kugira ngo abandanye atwara noneho aze aramuha amategeko Ivyo vyose rero ngo vyakweze akarambaraye guhitamwo ndayishimiye. Ngo ndayishimiye nizomvo ariko aratanga amategeko ntace yubahirizwa ntiyumvikane. Indyane zikomeye cyane muri uyu mugambwe wa SNDD FDD cyane cyane ko ngo bari baramenyereye kwiba harimwo bakaboko benshi bariko baranyonya itunga ry'igihugu bananyonye kuva ku butegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza ariko ndayishimiye akaba yaraje ku butegetsi asa nkaho ashaka guhindura ivyo vyose biri vyari mu butegetsi bw'igihugu. Ivyo vyose rero bikaba biboneka ko ivyo ndayishimiye yarondera gukora ivyo yipfuza gukora kwari ukubaka Burundi buzira abanyonyezi n'abasuma ariko ngo bikaba biboneka ko abo bakaboko bo mu mugambwe SDDD FDD batayishimiye intwaro ya Varisito ndayishimiye babona ko ari intwaro y'umukazo ibavuza kwiba itunga ry'igihugu. Ivyo vyose bikaba biboneka ko umukuru w'igihugu Varisito ndayishimiye ageramiwe cyane n'abo bakaboko bo mu mugambwe wa SNDD FDD kandi abo bakaboko bakaba ari abantu Varisito yahaye ububasha ubushobozi ubudahangarwa bukomakomeye cyane akabagira ibihangange akabashira ku mpande ze ariko kubikura ngo bikaba biboneka ko bigiye kuzomugora. Ivyo vyose na Varisito ndayishimiye nawe abicamwa amarenga akabivuga nkuko yaciye avuga ko abo azana mu bibanza bikomeye ngo nabo abona ari co kimwe nabo abivanamu akababona ko rero ngo yabahariye bazogume bibe igihugu. Abandi banyapolitiki nabo bakavuga ati ndayishimiye niwe ariko aribisha igihugu ntabona ko atwaye igihugu umengo n'urugo rwiwe canke itunga ryiwe bariko bariba. Abo banyapolitike harimwo nka Frederic Banyumvira inyumvira uyu yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu ku bwa Petero Nkurunziza nawe yaciye avuga ko rero iby'umukuru w'igihugu ariko arakora umengo atwaye urugo rwe ntaraba ko ari igihugu arongoye akabasaba ko umukuru w'igihugu Varisito ndayishimiye Yohana abo bose avuga ko bazingamitse ubutunzi bw'igihugu abo bose bariko baramugwanya akabashengeza abarundi bose bakabamenya bakareka akaraka kugwana nabo canke kubandanya ahangana nabo mwibanga ko abo bose biba itunga ry'igihugu bagomba gushengezwa bakamenyekana buri murundi wese akamenya ko abo bana aribo bazingamitse itunga ry'igihugu. Umukuru w'igihugu yaciye avuga ko aribo babujije igitoro kuza nico bazanye bakakirukana kugira ngo kitinjira mu gihugu abarundi bace bagumuka bace bicwa n'inzara babura uko bashobora kwiyunguruza no kunguruza utwabo kunguruza ibidandazwa ntibishoboka bivanye nuko igitoro ntaco ngaho bakirangura iyo muri Tanzania bakaba baraciye uwo mutegetsi abo bategetsi bavuga ko kitagomba kwinjira mu gihugu c'u Burundi ko igihugu gikenye cyane kitoshobora kuronka amahera yo kuriha ico gitoro cagomba kuza nga mu gihugu c'u Burundi ngo kandi ari umutegetsi n'igitoro ngo kinjiye ngaha mu gihugu c'u Burundi baca bakinyegeza bakakijana bakakirija kukivomesha bakaza barakinywa ku mabuni canke amabido aho kugira ngo kibe kiri ku mastasiyo abene gihugu bose bace bakironka ngaho kuri stasiyo ahubwo gishika ko bakivoma baja kukidandariza ku mabuni kandi bakakidandaza kuri fraude badugije igiciro canke igiciro kizimvye gusumba ico bakagombye kukigura ko ngaho kuri stasiyo. Umukuru w'igihugu akaba abona ko ivyo vyose ari ingorane zikomakomeye cyane kuva abamugwanya arabo mu butegetsi kandi arabo mu mugambwe wa SNDD FDD. Fionda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icyongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fionda sabone hamura cujya ngahe iburyo urafyonda no kwa kukantu kameze nk'agakengere amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho zoba uherereye hose ku isi.